Shawani, vito ra mina I amukelani no wa ka rikhotso no ma enkonkowa edorobeni ra le Tzaneen ni Mutsonga ndzavuko wa mina I wa Xitsonga van'wani ba ri Xichangana ni tinyungubyisa swinene hi ndzavuko wa mina namuntlha ni la ku mi dyondzisa Switsongo hi ndzavuko wa Xitsonga hi vanhu va ku tinyungubyisa swinene hi rhandza tikhala ngopfu hi eka swiambalo swa hina hina miceka leyi nga na tikhala to saseka swinene hi mbala na vuhlalu hi mbala xibelana hi mbala na masandazi hi rhandza ku yimbelela swinene hi tlhela hi rhandza na ku cina ni na ku tshemba ku hikuva mi languta video leyi mi ta encourage-eka. You see now that word is English. But ni na ku tshemba ku yi ta mi tlhontlha ku mi la ku tiva swa ku tala hi ndhavuko wa Xitsonga. Inkomu.